think Somalia is very quickly descending into a completely hopeless situation.
Mbaba. Yeah, the VIP family. Come on, yeah. Stop the war in Somalia. Stop the war. Unapata kwamba tu wale mambo wamezidi, watoto wanakuwa gun rape, kina mama wanazidi tukulia, mbona tunazidi kuteseka, ninazidi kutangazia imani, tunataka amani kila mahali. Somalia tuwache Mogadishu, tuwache tukuvita, nazidi tutaka kurudi nchi yetu tupate kuwa na amani, kila mtu apate kuelewa ya kwamba Somalia inataka tu amani, niposa tuwache mtoto wa bunduki chini, nazidi tukulilia Somalia, stop the war wanangu, stop the war in Somalia.
That's what we need, yeah.